Ndiceliwe ukuba ndenze umboniso ocacisa la ndlela yokubuzela ibizwa ngokuba algebraic long division. Le ndlela yindlela esithi siyisebenzise xa sibuzela kumanani ano x onyuswe ngamanani angaphezulu kuka 1 okanye mandisi amakhulu kuno 1. Okokuqala masenzeni isibalo. Umzekelo masithi u2x odityaniswe no-1 uya kangaphi ku-8x onyuswe ngo-3 kuthatyathwe u-7 ono-x onyuswe ngo-2 adityaniswe no-10x onyuswe ngo-1 kuthatyathwe u-5x onyuswe ngo-0. Into yokuqala esithi siyenze kukuba sijonge apha kwesi sibalo sethu sibuzela ngaso ukuba leliphi inani elino x onyuswe ngenani elikhulu. Senza nje ngendlela yesiqhelo manditsho bahlobo bam. Into esiyibonayo kukuba apha kwesi sibalo sibuzela kuso sino 2x kuye ono x onyuswe ngenani elikhulu. Into esayenza sobuzela ukuba u2x lo uya kangaphi kwinani elino-x onyuswe ngenani elikhulu apha kwesi sibalo sibuzela kuso. Masisizobuzela ke ku-8x onyuswe ngo-3. U2x uya kangaphi ku-8x onyuswe ngo-3? Masiyenze apha ecaleni. Ukuba uthi u-8x onyuswe ngo-3 umhlulahlule ngo-2x ufumana u-4x onyuswe ngo-2. Into esifuna uyenza ke bahlobo bam kukuba sibhale lo 4x squared kulo mqolo unamanani angqamana no-x onyuswe ngo-2. Eyona yona nto ibalulekileyo ekufuneka siyiqaphelekeleyo yeyona nto kufuneka uhlale uyenza qho xa usebenzisa le ndlela. Indlela masijonge ngayo esi sibalo sethu esi sibuzela kuso uqala apha ngasekunene kuyafana noba sino-5x onyuswe ngo-0 no-10x onyuswe ngo-1 u-7x onyuswe ngo-2 no-8x onyuswe ngo-3. Loo nto ke ithethe ukuba u-4x onyuswe ngo-2 sizambhala kulaa mqolo uhambelana no-4x onyuswe ngo-2. Emveni koko siyayazi ukuba kufuneka siphindaphinde u-4x squared ngesa sibalo sibuzela ngaso. Siyabona ukuba le nto iyafana okanye inobudlelwane nala ndlela siyiqhelileyo sithi siyisebenzise ukubuzela. Umzekelo kulaa ndlela siyiqhelileyo ukuba u-x ebemelwe ngo-10 phaa kulaa ndaweni u-8x onyuswe ngo-3 ibizokufana nokuba ngu-8 ono-10 onyuswe ngo-3. Loo nto ithethe ukuba ngu-8 ophindaphindwe ngo-1000 njalo njalo umahluko ibe ngo-10. Yilaa ndlela siqhele kwenza ngayo ke leyo bahlobo bam. Masiqhubekekeni nesi sethu isibalo. Sifumene impendulo ethi 4x onyuswe ngo-2. Into masiyenze masiphindaphinde ke ngoku. Sizoqala sithi u-4x onyuswe ngo-2 umphindaphinde ngo-1 uzosinika bani u-4x squared. Into funeka siyiqaphele kukuba kwakhona simbeka angqamane ngqo nala 7x squared ngoba kulapho amanani ano-x onyuswe ngo-2 siwabhala khona. Masiphindaphinde u-4x onyuswe ngo-2 ngo-2x sizofumana u-8x onyuswe ngo-3. Njengesiqhelo ke bahlobo bam into esifuna ukuyenza kukuthabatha esi sibalo sigqiba ukusibhala kwesi besihleli sibuzela kuso. Masiqale ngelalani lino-x onyuswe ngo-2. U-negative 7x squared uthabathe u-4x squared ufumana u-negative 11x squared. Emveni koko siyabona ukuba u-8 ono-x onyuswe ngo-3 uthabathe u-8x cubed usinika u-0 kuyafana noba bayahlabana. Enye into sifuna ukuyenza kukuba la manani ashiyekileyo u-10x no-negative 5 sivele sibehlise. singathi sehlise inani elinye ngexesha okanye singavele siwehlise onke ngaxeshanye ukuze sicacelwe yile ndlela siyisebenzisa apha. Masivele sithini, masivele sehlise omabini lamanani. Uzokwehlisa u-10x wehlise noTabatha 5. Le nto ifana nokuba sisibalo sethu esishiyekileyo okwangoku xa sibuzele la 2x odityaniswe no-1 safumana u-4x onyuswe ngo-2. Ngoku into esifuna ukuyenza kukuba siphinde sibuzele ngesibalo sethu esibuzela ngaso apha kwesi sibalo sishiyekileyo. Kwakhona into ekufuneka siyiqaphele kukuba sivele sawehlisa nje la manani ngoba kuyafana nokuba kukho o-0 ababini pha. Loo nto ithetha ukuba ubuthabatha o-0 uzofumana la 10x kuthatyathwe u-5. Masiphindeni kwakhona senze ngalaa ndlela ifanayo sibuzele. Siyabona ukuba sino-2x onyuswe ngo-1 siza kuthi simbuzele ku-negative 11 onyuswe ngo-2. Masibhale apha ecaleni kwakhona ukuze sicacelwe ukuba sizofika njani kwimpendulo yethu. Ukuba besinothatha u-negative 11x onyuswe ngo-2, simhlulahlule ngo-2x, sizofumana u-negative 11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Loo nto ithethe ukuba u-2x uya ku-negative 11x onyuswe ngo-2 kayi minus 11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Masithathe le mpendulo yethu kwakhona siyokuyibhala pha phezulu. Sizokuyibhala kumanani ano-x onyuswe ngo-1. Sizoba noThabatha 11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Kwakhona into esifuna ukuyenza kukuphindaphinda le mpendulo yethu ngesa sibalo sethu sibuzela ngaso. Masiqale ngoThabatha 11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x, simphindaphinde ngo-1. Sizofumana uThabatha 11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Le mpendulo kwakhona siza kuyibeka ezantsi kwamanani ame ecango-x onyuswe ngo-1. Emveni koko siphinde siphindaphinde uThabatha 11 ohlulahlulwe ngo-2x, simphindaphinde ngo-2x. Siyayazi ukuba sizawufumana uThabatha 11x squared. Ndiyathemba ukuba kungoku nje siyabona eyona yona nto sithi siyenze xa sigqiba isigaba ngasinye. Eyona nto siyenzayo kukuba sihlaba la manani ano-x onyuswe ngenani elikhulu. Loo nto ithetha ukuba u-x uye enyuswa ngenani elincinci ngo-1 kuneliya lakuqala. Yinto eshiyekayo ke leyo. Masenzeni ke bahlobo bam. Siyabona ukuba u-negative 11x squared uthabathe u-negative 11x squared bayahlabana. U-positive 10x uthabathe uThabatha 11 ohlulahlulwe ngo-2x kuyafana nokuba uyawadibanisa la manani omabini. Ngoko ke sothi sifumane u-10, sizofumana u-31 ohlulahlulwe ngo-2, yonke loo nto leyo yaphindaphindwa ngo-x. Emveni koko sakuthi sehlise la 5 ngoba kaloku kuyafana nokuba sithabatha u-0 phaa kulaThabatha 5. Kwakhona sisibalo sethu esishiyekileyo esi sithi sibuzele ukuba u-2x uya kangaphi ku-31 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Masibhale apha ecaleni kwakhona ukuze sicacele. Sizoba no-31 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x. Sibuzele ukuba uya kangaphi u-2x kuye. U-x no-x bavele bahlabane. Loo nto ithetha ukuba sizofumana u-31 ohlulahlulwe ngo-4. Kwakhona into esifuna ukuyenza kukuthatha impendulo yethu siyokuyibeka phaphezu. Sizothatha lo 31 ohlolahlolo ngo-4 siyombeka kumanani, siyombeka kumqolo ongqamana namanani ano-x onyuswe ngo-0. Masibhale phake 31 ohlolahlolwe ngo-4. Kwakhona siyayazi imigaqo yethu ukuba emveni koba senze loo nto leyo kufuneka siphindaphinde. Ngoko ke sizothi u-31 ohlulahlulwe ngo-4 umphindaphinde ngo-1 uza kusinika u-31 ohlulahlulwe ngo-4. Sithathe loo mpendulo siyoyibeka ezantsi kwamanani ano-x onyuswe ngo-0. Loo nto ithetha uba sawumbeka phaa ezantsi kothabatha 5. Masiphindaphinde kwakhona u-31 ohlulahlulwe ngo-4 ngo-2x. Uza sinika u-31 ohlulahlulwe ngo-2 ophindaphindwe ngo-x. Kwakhona into esifuna ukuyenza kukuthabatha esi sibalo sethu siluhlaza kwesi singentla. Siyabona ukuba u-31x uthabathe u-31 ohlulahlulwe ngo-2x bayahlabana. Uthabatha 5 uthabathe u-31 ohlulahlulwe ngo-4. Ulingana nabani? Uyafana noba nguthabatha 20 uthabathe u-31 uhlulahlulwe ngo-4. Ufana noba ngubani? Nguthabatha 51 uhlulahlulwe ngo-4. Uhlulahlulwe ngo-4. Loo nto ithetha ukuba sifikile kwimpendulo yethu sigqibile, ngoba kaloku awunokwazi uphinda ubuzele u-2x phaa ku-51 ohlulahlulwe ngo-4. Loo nto ke ithethe ukuba impendulo yethu ithi u-2x odityaniswe no-1 uya ku-8x onyuswe ngo-3, kwathatyathwa u-7x onyuswe ngo-2, kwadityaniswa u-10x, kwathatyathwa u-5, uya kayi-4x onyuswe ngo-2, kwathatyathwa u-11 ohlulahlulwe ngo-2 ophindaphindwe ngo-x, wadityaniswa no-31 ohlulahlulwe ngo-4. Udibanise nelaa nani lethu lishiyekileyo. Enye indlela esinothi sibhale ngayo le mpendulo yethu kukuba sithi masithathe omnye umbali kwenzele sizocacelwa ukuba ndithetha ngenye into eyahlukileyo kancinci ngoku, kodwa iseyindlela efanayo yokubhala impendulo yesi sibalo. Sizoba no-2x odityaniswe no-1 simphindaphinde ngo-4x onyuswe ngo-2 kwathatyathwa u-11 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x kwadityaniswa u-31 ohlulahlulwe ngo-4. Sivale izibiyeli zethu. Sakugqiba sidibanise nelaa nani lethu lishiyekileyo, la 51 uhlulahlulwe ngo-4. Le nto iyalingana ngqo nesibalo sethu ebesibuzela kuso. Loo nto ithethe ukuba esi sibalo silingana no-8x onyuswe ngo-3, kwathatyathwa u-7x onyuswe ngo-2, kwadityaniswa u-10x, kwathatyathwa u-5. Ndiyathemba ke bahlobo bam ukuba nicacelwe sesi sibalo. Siza kuthi senze omnye umzekelo olandelayo komnye umboniso ozayo.